So, camera does it really matter? I won't spend 40,000
pesos. Pesos? Yeah, see, pesos. I craftsmanship. Fine craftsmanship. A statement.
Noma bebafuna ukungifaka ejele bengithathela umntwana nami benza noma ngayini mina ngiyindoda ngesukuma ngiyimela ngoba ngiyindoda anginandaba ukuthi umunye umuntu uthi ngiyindoda mina ma